are you running?
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
kari paratura
kangane subaget
uye no mutwe nya witwa imbe ba mumenye
aratwa imbe ba muci
gahungu urashobora kwicara James wa Burundi ni utaret ntari cyane kumenga ntunyumva kumenga niri kuranyumva
cyangwa bicere ngahawe
wowe wicara
you are a failure you are a failure you can never make it you can never you know you cannot make it you are a failure
hey ino byanye birandambere ngezane reka kwanza dutangira chatuza
umushafari kutwambonye ntiyo tutangutse n'amatukita hi
kwanza wenyene tori ntibushire hakinyabuze
Bravo, this is a
hard
number. Nobody
can touch on the gets on the Mugo. When you're in Gakan, they can't
come back with that.
Nanya sa dukresho nama tukitaye tuko tunga tuvuma kwikino tu.
Twenya gutwa imbe ba mumenye hanyo dukresho inama tukabanga kuri zuwa. Yaje yuko tyo tirimikeje. Yaje kwanikiye.
Mutwa ni witondesha. Ndashira ko mutware ni so yari impa.
Abo twanda suzukuritse. Nakuntu abantu babagabo twokwicara hasi bubganwa, twicara hasi abantu babagore nabo
babiziba
ku ntebe. So yige tubaye. Bashira manuko mwicaye honyine. Je na masa ari mu guhuma.
Wagango menga bakurere mu yarara ahano tanguza na gusubura wowe nyene tori nda bizinto ya Sari kwa tani
Aka butoni nebi nebi ni mushe isanga Nijo tani kuba pani Nitega wana tanta Nitega wana muko Ini shoti ndi wawo ikuwa wawo yembe
Are ina miranda mbiye jango mani tahiri Sino kumanga ahani chaye Bebe ngangi tumu mera kwa mwana tumu Nake ina wewa hamu ya uchumi
Wanyana ni wanu iyo ni beri
You are a failure. You are a failure. You
aha mugumye mugira kagagaza no bagumiza ngaho gushakamana. Reka gusa dutanguye chatuzanye. Inama y'umunsi yerekeye akugwa kuma batwara inda zindara ngaho mu gaci wacu.
Eh ugize ngo ngo munyo gishinama za kwa inda zindara. Aha mwe munyo gishinama niko nimwasanga niwe mufuka inda zindara mwepe.
Eh hari tudu twisanga turazifise.
Ndabiyamye. Nimunduge.
Kora. Tukuduga kuri umusozi.
Veni. Batunyarukize inama twivire nga. Ko hola bage kuyitukira cyambo na bafize ndazinda. Sha ubuze kuri nzo gitema nakugize mu ganze ka mu Burundi wa mbere. Nibo nyaruka twigi.
Ubu rero mwese muhindutse abaganga mwazi dupimye muri atwa zifise. Eka tugenye ni chatuzanye. Twahera mu gace kwa Bubakar. Mu gaci wawe bajya ko bwose aguma batwara inda wo bivuga kwi.
Bajya ko bwa bacha inda zinda. Ntibazitewe n'abahungu ba. Brenda Kubat, you are officer with the Kubangana good. Put on your shoe.
Chara has him up with me in a batch. To the jam gacheka. Mukari, you are away, but you are hooked up, Matwa in the Zindaro, we book a week. I
don't go up foot. Banzura, in Berekuta Kuraba, you want. Uzuanza, Ugenda Urabi Wow. Ukana went at the Kufisabu to Kurabu to Kuruzi.
nareka kugutera kwamo ikimenya amenya nakajya gakobwa kiwe kajya gakuru meruka kukamodifya nahore nabanze gucurubanziwe abanza
eh kumbe ni wanje none umwana ngenda ndagutwaye kwanze kuvuye umunsi wenda gukura
jewe bayi twashuriya leta kanyiteze ni kompo
venite ovuga kwiki
ubwo shuramuhuza urazi ko musata wari wakenda mushikanje
Elias wabivuga kwiki
Vuga kwinye ndakumbona kose mu batwa ndakane mu kumura batwa nga
Guhera ubu tugiye kuzituza nta mukobwa tuzose akwemera kwa twari ndazi ndaro muri intara yacu
Ahubyo byangombe abakoga bo pagira twa tinda inda zishuye Yekani igiyembe
You are a failure you are a failure you can never make
Arisgoto.
Wamutware we, tendigiri. Uko nabi naba mu mijyana wanyu.
Nubona ko mwese mutuma ngigiri biro biteze. Ubutaha mwese uzosakuza ningeze. Zotanda ba.
Ubiza mwa bagomure. Reka duhanuri impizi ya komine. Hamba twa ngigiri nama yarayi. Reka tudizi ntabe dabana.
What are you running? What running? What running?